How wait, Kunshan, wait. Sure, but I'll tell you pants, but it has a punukuluma now. Yeah, but I wish on way to yini.inkinga yakho ngempela, angitshele kahle, yini.inkinga yakho. Yes, but musu ngingiza, ngiyabuza ukuthi yini.inkinga yakho. Wena ngitshele nje kuphela ukuthi yini.inkinga yakho. That's when ngifuna ukwazi kuphela. Inkinga yakho ukuthi hayi kahle bondoda, useriyas. Inkinga yakho ukuthi uxakeka unamali. Inkinga yakho ikona xakeke, yona inkinga le. Mfowethu, bafowethu, imali mfowethu. Kahle, uyayazi inkinga mfowethu ukuthi yini. Okay, so moya zinkinga wayo ukuthi inkinga uxakeke ukuthi uxakekile unamali. Okay, no mfowethu, nakuyona inkinga mfowethu leyo mfowethu ukuthi uxakekile awunamali. Lokhu kuxakeka kuyisolution yokuthi ube nemali. Yonke into empilweni ngeke uze uyithole ngaphandle kwesizathu. Kumele kube nesizathu ukuze kube khona okutholayo. You can't get anything without isizathu. So xakeka kwakho mfethu kwi-solution yokuthi kumele ube nemali. Ngeke imali ize kuwena singekho isidingo ngamanye amazwi. Ukuxakeka kwakho yazi kulaphi la kukhona. Ngiswe kahle. Ukuxakeka kwakho yazi kukuphi. Ukuxakeka kwakho kusekuthini unemali. Kodwa wathi uzoyenzani. Ila kwaqala khona ukuxakeka kwakho mhlazane owunemali. Wangathi uzoyenzani. Ukuxakeka kwakho ke kwaqala lapho kahle. Kodwa ukuthi manje uxakekile ngoba unamali. It's a solution yokuthi uzoba nemali. It's a solution ukuthi you need money. It's a solution yokuthi imali izokwenzani kuwena.